jathe kathe omila dati atayari id aayi masha allah
masha allah
ha mahbubal ji amadwari id aayi
masha allah
jathe kathe omila dati atayari id aayi
masha allah
ha mahbubal ji
amadwari